isintu ibingenziwa ngesiNgisi yabo subtitles zingesiNgisi it's the other way around. I mean, in most cases, njengangoku sakhumsha sikhumshe kodwa ke basizobala abantu abakule room uninzi lwabo bathetha isiXhosa ne and igcunsiwano lithetha isiNgisi kodwa ke i-discourse izokwenziwa ngesiNgisi to accommodate igcunsiwano. I mean, come on, i-contradiction le si-decolonize nini kanti kala nini le ne? So mhlekazi Mabuzo, ndiyabulela mhlekazi, ndiyabulela into yokubana niye nanyanzelisa la mayini ukuba ingaphumeleli ngoba uvile ngosuhelenzile uthi colonialism was a nice thing, it was not that bad. Well, even nale film is saying that in a way ukuthi abona abantu banengxaki ngabantu abamnyama, it excuses white companies. Because if you go around the world, this thing, yeah, big companies coming in and bulldozing local communities, it's not only restricted to South Africa, it's a global phenomenon. So, unyanzile ke mntakwethu xa sithi kufuneka ukuthi kukho nje apho kufele khona itop ingxaki ngabelungu. Le feeling meba itsho noba ingxaki ngabelungu khayizawube ingxaki xa isenzwa ngumlungu akacingi kan imagine kuthotsotsi makale kutsotsi ngoke akacingi uzodangezamile ndakufumana kwathini njalo njalo yabo. So, deep thing again, okay, but legally in your banner. Now, send my film, ne? Now, commission my film, institution Yako. If we act and the filmmakers of Annabam Yam, when the back on the balance, when the Baku Conjure Book Fella call my tone. Well, another funny theater in your banner. Le film, yes, Bonavalis in your banner, Sisi refugees, Sisimbato, as Lali, Sisimbato, Bab, as Logishin. See, belong up here now. I'm a proudly South African. Proudly South African, what? The South Africa that rejects you. Because my tongue and I don't get us a toilet. Tongue and I don't get it up here. Even if you could be 10 rand a shop, right? Kufuneki ID. Without that, I fuman a 10 rand. You don't exist without Lendway, Parkout, and Dondonievo. So, Ungubani Gagani. So, I don't know if you can go in your banner. Eli lizwe lalidizayinelwe igcunsiwano and libhenefitha igcunsiwano nanamhlanje imajority ikwi-periphery pha ngosi.